I'm not the diva. I'm not. Na 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 diva is a.